igama lami uThabile Shange, ngiyumhlengikazi osebenza emphakathini ukugqugquzela umphakathi wakithi ukuthi uthathe lo mgomo. Lo mgomo uzosisiza kakhulu ukuthi sinqobe lesi sifo, ngoba mangabe sithatha umgomo uzobe uzivikela wena uphinde uvikele abantu ohleli nabo. Siqhubeke futhi siwashe izandla, siqhubeke futhi sifake izifonyo zethu, siqhubeke futhi sishiye amabanga mangabe sihleli noma sindawonye ukuze singathelelani.